abu gamsu wazaye samu wazaye fili lamarumu ramane ciki ga wajenmu ko ina shine imamu wadagire da dafa ilmu hadi kusa.